KwaZulu-Natal ke nngwe ya diprofense tse nne tse itlhommeng pele ka dipalo tse hodimo tsa ditshwaetso. Provense e na le ditshwaetso tse fetang dikete tse 60, e salwa morao ke Gauteng ka dikete tse 45, athe Western Cape e na le dikete tse 40. Nakong ya leeto la hae profenseng ena, Letona Mkhize le re Lefapha la Bophelo le se le le malala a laotswe mabapi le ho simolla ho enta setjhaba.
We're on course to receive the vaccines as we had indicated.
Mkhize o re thibelo ya thekiso ya tahi e thusitse ho theola palo ya bakudi ba amohelwang sepetlele.
I want to again call on both the public and private sector here to coordinate so that when people need beds, they should actually be accepted in a hospital irrespective of whether they came through the public or the private hospital. It's very, very important that we must see the people on the first few hours of their admission.
Ngaka Mkhize o re o tla tswela pele letsholong la hae la ho lekola maemo dipetleleng tse fapaneng tse nang le palo e hodimo ya ditshwaetso ho phatlalla le naha.